yun wana chamo lembe kwa donjo e dalamale. Isa yun wana chamo lembe kwa donjo e dalamale. Kalewali wana chamo lembe kwa chupo e dalamale. Isa yun wana chamo lembe kwa donjo e dalamale. Sayun wana neja hera kwa chopo he dala male.
Hey
sayun wana neja hera kwa chopo he dala male. Hey
sayun wana chamulele kwa donjo he dala male.
Hey sayun wana chamulele kwa donjo he dala male.
Hey sayun wana chamulele kwa donjo he dala male.
Hey sayun wana neja hera kwa chopo he dala male.
Hey sayun wana chamulele kwa donjo he dala male.
Timoneno kano chope dalagi ruoth maneno sege. Timoneno kano chope dalagi ruoth maneno sege. Timoneno kano chope dalagi ruoth maneno sege. Timoneno kano chamo lembe gi ruoth maneno sege. Timoneno kano were dalagi ruoth maneno singe. Iboro timoneno kano were dalagi ruoth maneno singe nege. Agato timoneno kano chemo gi ruoth dala maneno singe. Iboro timoneno kano chemo gi ruoth dala maneno singe. Dala maler wana ukongo e kwa chopo e dala maler. Dala kinoka wana miela miela kwa chopo e dala maler. Dala kimusa wana neja era kwa chopo e dala maler. Dala kinoka wana miela miela kwa chopo e dala girwo. Kike di mondi chope dalagi ruoth maneno singe. Wadwada ki welne mondi donje dalagi ruoth maneno singe. Minwada kike di mondi chope dalagi ruoth maneno singe.
Wadwada
ki welne mondi chope dalagi ruoth maneno singe. Nairobi dala gi ruoth mane no singe
Hey Zion mwana chamu lebe kwa donjo e dala mane
Dalagi